na naweza kukupa wewe ila roho yangu hakuna kingine ila roho yangu hakuna kingine mpenzi wangu nakupenda sana mpenzi wangu nakupenda sana pendo lako la ajabu mimi siwezi elezea you are love so amazing sijepata mwingine kama wewe pendo lako la shangaza mpenzi wangu Yesu.